I don't know. I'm not even a part of the argument. I got a question. Am I even in the art? I'm not even doing anything. Watchdog Legion sucks.
Playing a rec room.
Yeah, what's your name?
My IRL name?
Yeah. What year are you?
What?
What year are you?
What year am I?
Yeah, are you American?
That's what I sent you, isn't it?
Da 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 da